ngaba mhlawumbi kufuneka amaxwebhu awahlukileyo ngaba phofu inkqubo yokuthenga iyohluka ukuze sifumane iimpendulo umhlobo wethu ke usimphiwe Spike Ngona ovela phaa West Bank ulapha ke emxebeni ukuze ke azokususa inkungu apha emehlweni zuphulaphuleke ngenyameko kunjanje oku kula macebiso ke aluncedo kakhulu evela phaa kuye ke kwinkqubo yethu hashtag Westbank how to ukuba ngaba ufuna ukwazi ngamahlandi nyuka okufaka isicelo kumthengisi wemoto nceda uthumele imibuzo yakho usebenzisa ikhasi lethu lukafacebook elithi Westbank Asset Finance ungasebenzisa ke notwitter at Westbank ihandle yethu leyo make ke sihla amahlongwane le nto bethu nobu bucedu-cedu abo bokufaka imali imali mboleko kumthengisi wemoto Moto mbona masibhotise thina kwi-BE namhlanje
ngosibhotisa ndibulise kuwe kwi-BE scheme nakuba bonke abaphulaphuli
kweziveki ke ziphelileyo sishiye inkqubo yasishiya sezingcali emfondeni ngolwazi malungana nokufaka izicelo zemali imboleko sinolwazi nangamaxwebhu afanelekileyo nafunekayo mbona kodwa ke kule iveki abanye bethu bafuna ukwazi ukhona umahluko mhlawumbi phakathi kokufaka isicelo semali imboleko yemoto entsha rhaca nokufaka isicelo semali imboleko uzawuthenga i-second hand yho yini madoda ungabikho nto zintsha nje kubenziwe nzima sometimes yembona
Kose Bhutiza, Bhutiza masingena emxholweni. Ndinendaba ezimnandi. Ukufaka isicelo semoto entsha neke yayenye umuntu njengokuba usitsho imoto elisekene kuyafana. Ukuba ubona imoto kwendawo ethengisa imoto enokuba imoto ana nje incinane okanye iveni entsha qaca, uza kufumana iifomu zezicelo ezifanayo. Aze ke umthengisi wemoto agqibezele izinto eziseleyo ukuba ujonge isekeni lemoto yommelwane ke masitsho okanye umntu othengisa ke phayako Gumtree okanye kwezanto kuthiwa ngo-OLX kulapho ke umahluko ukhoyo bhutizo kodwa ke masibeke nje ingca de kube kule vekizayo ke sawungena emxholweni kule vekizayo ngaleyo okwangoku khululeka wena mthengi nokuba imoto lisekeni okanye intshakraca inkqubo yokuthenga ngumcephe ucandiwe
yitrombona ya linqaka umacala amabini wathenga entshakraca wathenga isekeni umbona ufuna amaphepha afanayo imakhe kwatsho kwixibelele kalukaluku ixhaphakile into yokuba abantu bengakwazi ukuthenga imoto entshakraca umntu ancamele kwenye kanti iyafuneka yonke into iyafana into efunekayo now abanye abantu ke bancamela ke kumasekeni phofu ke ndikhe ndeva ukuba zibethwa ngenduku isisulu kula masekeni yinyani leyo mbona
Kosi Bhutize, uchana ucwethe ngodolo mdange. Ukufikelela yeyona into ibalulekileyo ke kubantu abathenga imoto. Kwimoto zamasekeni, unokufumana imoto esemgangathweni ngexabiso elincumisayo. Esikubonayo ke Bhutize kule mihla ikhoyo ngoku abekuthengeni imoto, abantu kuthengwa amasekeni kunongaphezulu kunokuba kuthengwa imoto ezintsha. Izizathu nazi Bhutize. Imoto ezingenayo eMzantsi Afrika ezisuka ngaphesheya ukutsho ke bhutiza ngelwimi lasemzini imoto eziimpothwayo ziphaa kumashumi asixhenxe anesihlanu ekhulwini ukutsho ke bhutiza xa ke ngoku iranti siyibona apho ime khona amaxabiso emoto ezintsha amane ukunyuka amane ngokunyuka abantu bakhethe ke ukuthenga ke amasekeni akukho nto igxekayo bhutiza xa funeka uthenga isekeni abantu abaninzi bathenga zona kweli xesha sikulo nali ke icebiso le hashtag Westbank how to ngeemoto zamasekeni zenzele uphando yivavanye imoto ngaphambi kokuyithenga uhlole enoba inewaranti okanye phantsi kwe-service plan ukuba akunjalo buza umthengisi wemoto enoba ukuza kubiza malini ukuyifaka kunokwenzeka ke kube ngaphantsi kunozitshintshela ngokwakho ke i-cam belt injini okanye i-gearbox ngokwakho
Spike ngenxa yexesha ndifuna ke ndibaleke ndiye kulaa ndawo ethi enkosi siyazi ngoku ngeemoto zamasekeni nokufaka isicelo semalimboleko kubathengisi bemoto fine ingaba mhlawumbi khona imithetho esimele siyazi ngalo mcimbi ingathi kanti sibethwa ngemfiphindi wemfondini akho nto izawusirhintyela
Hayi chawe akukho kwando imithetho nje engephi endeza kuyondlala ke phofu okokuqala imoto ofuna kuyithenga kufuneka ixabise ngaphezulu kwamakhulu amathathu amawaka arandi ibhanki ikhupha ngaphezulu kwamakhulu amathathu amawaka ngemali mboleko yemoto ukuba imoto oyifunayo ingaphansi apho kufuneka ufumane oluhle uhlobo lwemali mboleko okanye uze nalo mali izingozo ukuze ke ufikelele kwimali mboleko kufuneka ube mhle apha ekubhataleni amatyala bhutize akakho ke umntu ofuna ukuboleka umntu ekunzima ukuhlawula okanye emane ukuqakatha nezo ntlawulo ezo ke masithi ke bhutize xa uthenga imoto elisekeni kufuneka ingedluli kwiminyaka elishumi njengokuba ingu-2016 ngoku unokuthenga imoto ukususela phaya ku-2006 ukuza nganeno ukuba ufuna imoto endala kuneminyaka elishumi kuza kufuneka ube nemali esepokothweni okanye ke uze uchaze imeko yakho sakucebisa wamasime njani kuba ke siyakwazi nokuyiboleka imali nakwibhanka yethu kuvimba wethu ngu-FNB okanye ke kule khampani sinayo ye-personal loans
mbona siyabulela mfundini otshaye ingwezi ingangalala inkosi kakhulu sivile ke mphulaphula into yokokuba kuthiwa nina namhlanje lizicacele ukuthenga imoto entsha okanye ukuthenga i-second hand nokuba lula ukuba uyayazi le nto uyenzayo akho sebe lakusithela ke xa ufuna ukuthenga imoto sambeni ke bethina siye kuzilungiselela ngaphambi kokuthenga imoto yamaphupha enkosi ke apha kumbona neqela lakhe lakwa-West Bank qala macebiswa namhlanje ngoke sonke sokuqonda ngcono ukufaka isicelo semalimboleko kubathengisi bemoto uyabuya ke kwakhona umbona kule vekzayo esibalisela ngendlela yokuthenga imoto kummelwane okanye kumhlobo wakho yho yenye into leyo okanye kwikholigi yakho ya sawuva iindaba ezinkulu ke next week ii-colleagues zithengiselana imoto uba funeka uthini na usalinde imoto entsha okanye mhlawumbi ucinga ngothenga nge-second hand ngoku sibalisele kwikhasi leFacebook okanye kutwitter usebenzise West Bank how to kutwitter ke handle yethu ithi